Igiterwa patchouli ni kimwe mu biterwa njabukamazi kivamo amavuta amoga neza bita parfum mu rurimi rw'Igifaransa. Caje kiva muri Aziya mu gihugu cya Indonesia gishika mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kizanywe n'ishyirahamwe Rugofarm rikorera muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Patchouli ikaba yatanguye kugeragezwa mu karere k'Imbo no mu migwa nk'uko umuyobozi mukuru wa Rugofarm Habonimana Shadrike avyigana.
Icyo giterwa ntikirimbwa mu ntara y'Imbo gusa, uno munsi turi mu ntara y'Imbo no mu ntara y'Imigwa. Ngira mwabonye abantu benshi bavuye mu makomine za Mugwi, za Mugina n'ahandi. Ni ntara y'Imigwa, ni ntara y'Imbo. Uno munsi niho igiterwa cya patchouli turiko turakirimira.
Amavuta ya mbere ariyo avuye muri icyo giterwa patchouli yatangiye gushogwa mu mahanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Kubw'iyo mvo ishyirahamwe Societe Rugofarm ryaratunganije inyigisho ku barimyi ba patchouli bahurikiye mu mashyirahamwe koperative arimo icyo giterwa kugira bigire hamwe iduzwa ry'agahembo. Izo nyigisho no guhanahana ivyiyumviro ku iduzwa ry'igiciro ku kiro cy'amababi mabisi ya patchouli byabereye mu ntara ya Cibitoki hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021.
Giciro mugura ko patchouli n'amafaranga amajana atatu ku kiro abarimyi bo kwagiye turaca bagira bati aya mafaranga ni make ariko batugiye yuko bohimba bamwe baguriye amafaranga igihumbi abandi amajana umunani abandi amajana indwi abandi amajana atanu abo bose mvuze ni icyumviro cy'umuntu umwe umwe kandi ntibarenga kuko ndabadonda ku yindi
tuzobagurira amahera amajana atatu murashobora kuvuga ngo uti mwabiharuriye gute turaza kubibera ariko twebwe twaje tubabwira tuti tubaguriye amajana atatu ku kiro kuko dusanga ariho mwunguka mugabo namwe mufashe imimanya imyaka myinshi ubu murayidusumbye iki ngiyamaze ndakibahe namwe ni mutwereke igituma aya mahera adakwiye hama tubirabire hamwe tuhama tubirabire ubijambo n'igi wanyu mukozi
ku cifuzo cy'uwanje kugira ngo umurimyi atore akoyoko niburi buri kiro cyogura amajanindwi mubitwemere mu kaga dushirira ko muba mukozi banyako bagese bagira amahoro
bikaba byabaye imboneka rimwe aho umurimyi yumvikana n'umuguzi imbona nk'ubone igiciro ku kiro kizogugwako. Nyanduribe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubuhinga BCM akaba ari nawe yari umworosha muri ibyo biganiro arashimira ingene inyigisho n'ibiganiro byagenze.
Jewe nitwa Nyanduribe ndi umuyobozi mukuru w'ikigo BCM ikigo caje ngaha kugira ngo gifashe nk'umworosha mu gikorwa cyatunganijwe na Societe Rugofarm mu gutanga rero inyigisho ku barimyi barima igiterwa cya patchouli cyane cyane mu bijyanye no gutunganya ubutunzi bw'amakoperative yabo cyo kimwe rero no gufasha ibiganiro hagati ya Societe Rugofarm n'abarimyi ba patchouli kugira ngo bashobore gushinga igiciro n'ikimenyamenya nuko hari ibyo bashitse ko bafunditse bahurije ko nk'ingingo icyo n'ikimenyetso kidasanzwe cerekana yuko amakoperative y'abarimyi ba patchouli akurikiranwa n'ishyirahamwe Rugofarm batahura ibyo tubigisha baravyumva baratera intambwe nivyo nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingovyi ariko aho tugeza turabisha amaso tugerageje no kusuzuma ubumenyi bafise biragaragara yuko bariko baratahura icarisho koperative ingene boyitunganya n'ingene bokora biteza imbere kubera izo koperative.
Abarimyi b'igiterwa patchouli bahurikiye mu makoperative barashimye ingo zapfunditswe mu biganiro.
Bo jewe nitwa Nizigimana Joseph nkabanturuka muri komine Mabayi mutumbano wa Buhoro hanyuma nkaba naje nserukira koperative Terimbere patchouli.
Jewe nitwa Ndayisenga Judite nkabamva muri komine Mugwe nkaba naserukiye koperative Iterambere rirashoboka patchouli muri mushanga
nange banyita Aisha Keraza abamva muri komine Mugina nkaba naje nserukira koperative Rufutamadeni y'abarimyi ba patchouli.
Bo no kuvuga twe kintu nyamukuru dushimye nuko ubwa mbere ho twayaze duhuza ibiganiro byose byabaye muri make twabikengurutse hanyuma gushika naho dushika ku buryo bwo kutwongera baratwereka ko no mu makoperative bagiye kudushirirayo akantu kugira ngo abanywanye ba koperative kugira ngo baronke ukuntu nabo bashobora kwisononora mu kwiteza imbere
nabanje gukenguruka ingene batwakiriye tukongera tugahana amajambo mu kuganira na cyane cyane nk'uko twari twahora dushora pacura turinze kuruha bataratwongera agafaranga ubu bakaba batwongeye ko 50 20 zoca kuri cooperative na 3 na 30 zotana mu mifuko yacu tukazorongene twikenura mu bijanye no mu rugo no kurunga ku mwana ku ishuri
nuko irishira hamwe ryadutunganize inyigisho kuko nkatwe nk'abarimye ba pacuri twahora tuyirima tutazi neza intumbero yabyo ariko ubu gushika ubu twashimye neza ko izi nyigisho ya irishira mu rugo famu ya duhaye urabona ko za cyari dukaburira kuja mu mashira hamwe cyo nikiye kuja mu makoperative cyo nikiye cyambe twakwishimira kugira umurimi wa pacuri arime pacuri yiwe azoshobora kwiteza imbere icyo nico cya mbere nashimye mu myaka nasimye ibi biganiro byo kudukaburira kugirango ko tujya mu makoperative icyo nico nashimye cyane ikindi kintu nashimye ni uko ubona yuko ageze yuko irishyira hamwe dutsibi ibiciro ntabwo rifata ingingo giturumbuka riravuga abaho kuvugana n'abarimye icyo nabonye gitandukanye n'ayandi mashyirahamwe nahora mbona
umuyobozi wa sosiyete Rugofame cyo kimwe n'abakozi ba Rugofame mu ntara ya Cibitoki barakenguruka ivyavuye muri iyo mibonano bagiranye n'abarimyi ba pacuri bakaba basaba abarimyi ba pacuri kugwiza umwimbo
nitwa Gakiza Nazer nkaba ndumuyobozi ajeje gukurikirana icyitegwa cha pacuri mu ntara ya Cibitoki ego kugeza ubu umurimyi ya ramazi misi tumugurira ku mafaranga amajana 3 ku kilo ariko ku biganiro byabaye hagati ya societe Rugofarme n'abarimyi umuyobozi mukuru yashoye kongera amafaranga 30 ku kilo no kuvuga ubu kilo c'amababi mabisi ico gitegwa ca pacuri kigiye kugurwa amafaranga amajana 330 ico twama tubasaba imisi yose nuko bagwiza umwimbo iyo bagwijije umwimbo biratuma niyo bariko barongeza igiciro tubumviriza kuko no ku isoko mpuzamakungu iyo muriko muravugana iby'igiciro turakeneye kongezwa ko nuko mwamushora by'ukuri umwimbo ufatika nico dusaba abarimyi by'ukuri kugwiza umwimbo bimwe bishemeye
jewe nitwa Ntamagiro Daniel nkaba ndumufundi w'indimo kubwa societe Rugofarme hano mu Rubirizi rero twagira dutera kamo tugira duti nyabuna barimyi nimureke ku gusamazwa nibindi cyangwa umwumve ibyo abari hanze batarinjira muri uyu mugambi ahubwo gerageze mukoresha inguvu n'umwete mubagarira indimiro zanyu muzifumbirire ku mategeko nkuko biri nazo zishobora kubahereza umwimbo mukikenura nkuko nkubu yaramaze kuronka ibitungwa akuye muri pacuri eka hari nabandi bamaze kugira ico baronka muri yo pacuri bamaze kubaka amazu bakuye muri yo pacuri barigisha abana bakabasomesha bakuye muri pacuri ubu rero ko societe nayo akamo abarimyi bayiteye yarayikubisa gashi murumva yuko yarayitwongeye yatwongeje kuko amahera 50 ni menshi ku murimyi
umuyobozi mukuru wa societe Rugofame habona Imana Shadrike yaratumenyesheje icatumye batunganya izo nyigisho no guhanahana ivyiyumviro mu iduzi wa gigiciro
ibiganiro bihuza ishira hamwe Rugofarme nk'umuguzi w'amababi igitegwa cha pacuri hamwe n'abarimyi bico gitegwa bagurisha ayo mababi mutse kubera iki nukubera yuko dufise ikidodo kimwe bita certification mu France citwa commerce equitable no kuvuga ubudandaji abantu bose bakora mu cyo gisata bunguka uno munsi tufise amahigwe isoko rya cari nindi ico tubasaba nuko bagwiza umwimbo bakagwiza aho bakorera bakagwiza imirima bakagwiza abagenzi no kuvuga bakarahurira nabandi barimye kuko turafise benshi bagihurumbira no kuvuga ko baza barahana imbuto kugira umwimbo gwire hanyuma natwe kuko uno munsi dushora bike cyane niko no vyita uravye nk'isoko dufise uno munsi dushora itoni imwe ku mwaka ry'amavuta kandi dufise isoko ridusaba itoni zirenga ijana uno munsi twahora kuko ndiko ngira mwakurikiranye ibiganiro kwe vyagenze twahora tugura amahera 300 ku kilo cy'amababi mabisi mugabo kubera vya biganiro ni vyigwa vyakozwe n'abarimyi twahavuye dushira ko gashiruka ubute k'amafaranga 30 nuko uvuga yuko guhera ku musoromo uza igiciro c'amababi mabisi ikiro kizogurwa amahera 330 azoja mu mufuko w'umurimyi hakabaho rero na yandi mahera no vuga nti yiterambere ya mashira hamwe ama cooperative na mashira hamwe yabarimi angana kuri 200 ku kilo azoja mwayo mashira hamwe kugira yitunganye neza ashobore guherekeza abarimi neza mu rugo rugende barimo go kugwiza umwimbo wa pacuri ni amavuta ashoka hanze kuko ni kimwe mu bikora parfum rero twebwe duhingura rero ayo mavuta ama tukashora hanze mu gihugu cy'u Faransa ubu niyo dushora niyo dufuse isoko no vuga rero nti pacuri ni igitegwa njabuka amazi mu bindi kirinjiza amahera giciri koko
hambavu yayo mavuta ya pacuri rugofami kabihingura amavuta ava mu mababi y'imikaratusi chai tangawizi n'ibindi
Song one.